Komeraki jumbo yo umeze neza. Komeraki jumbo yo turagukunda. Komeraki jumbo yo uraduhaza. Komeraki jumbo yo tunga barundi. Komeraki jumbo yo tunga Rwanda. Komeraki jumbo yo tunga Tanzania. Komeraki jumbo yo tunga na Congo. Ewe kijumbo yo tunga bagabo. Komeraki jumbo yo utunga bagole. Komeraki jumbo yo utunga bagabo. Komeraki jumbo yo utungi misole. Komeraki jumbo yo utungi zingumi. Inde titili. Inde totolo. Tororo. Inde totolo. Inde tatalan. Darara. Inde tatalan. Darara. Inde titi. Hey! Yo! Abjadi mana yo jenda lirimba. Jenda lirimba yo iki jumbo. Komeraki jumbo yo umeze neza. Komeraki jumbo yo uraduhaza. Komeraki jumbo yo uruwambele. Komeraki jumbo yo tunga balundi. Komeraki jumbo yo tunga Rwanda. Komeraki jumbo yo tunga Tanzania. Ewe kijumbo yo umeze neza. Inditi titiri, inda totoro, inditi titiri, inda totoro, inda tatara.
Yes, kubakunzi ba iwacu Top TV n'umunezero ugeretse kundi kuba dusubiye kubonana aha mutubana turi ahantu bitwa Inzove, akaba ari ku mupaka w'u Burundi busanzwe buhurira n'u Rwanda. Hanyuma iwacu Top TV twarabemereye yuko tuzokwama tugera aho mwifuza ko tubagerera tukabamenyesha ivyo mwifuza ko tubamenyesha. Twageze ngaha duhuye n'umwe mu banyempano bakomeye mutama wakwita gute?
Havyarimana Jean Bosco Rastamani.
Habyarimana Jean Bosco Rastaman.
Mimi nataka kuimba nyimbo ya Bwanwa.
Jean Bosco nataka kuimba nyimbo ya Bwanwa. Bwanwa ni kitu gani?
Tuende.
Bwanwa ni?
Nindirimbo bita Ubwanwa. Indirimbo ibita Ubwanwa. Kubujo nkubu. Dutangure muyumvirize. Buju mugabo amweru Bwanwa undi kubera yu kona we azo umumwela. Buju mugabo amweru Bwanwa undi kubera yu kona we azo umumwela. Yemwe bagabo nimubyumve ndarara. Yo ugira neza uisa nyimbere ugirana binaho ubisa nyimbere kandi umugabo amweru Bwanwa wundi kubera yo ko nawe azobumumwela. Buju mugabo amweru Bwanwa wundi kubera yo ko nawe azobumumwela.
Yes, Habyarimana. Ndafise akabazo nshaka kubaza. Oya, banza unyishure ikibazo nshaka kubaza. Habyarimana, iyo ndirimbo ni iwawe?
Ni gwanje.
Niwe wayanditse?
Yego, biri mu mutwe wanje kabyo acabandanya.
Uwo kugira irimbe wosubiramo uko?
Ndabisubiremo hanyuma ndayimarire.
Uraza kuyisubiramo deje kuganira.
Basa.
Habyarimana, tugusanze ngaha kugweru. Abahita gute duherereye?
Naho bita ku mutumba wa Nzove. Zone Ruzo, commune Giteranyi, commune de province Muyinga.
Sasa.
Zigu muri commune Giteranyi Busoni. Zone ya Gisozi, secretary Dosigu, EPSigu.
Yes. Abakunzi ba iwacu Top TV ngira ngo mwamaze kuvyumva turi ku musozi wa Nzove zone Ruzo ikomine n'Igiteranyi ntara ni Muyinga, aho twashoboye kwishikira kugira ngo tumenye ubuzima bw'abahabaye uko babayeho ikibatunze, ndetse hari byinshi muza kumenya amaso kuri twebwe. Turacabandanya tuganira na Habyarimana, ndashaka umbwire morale wama, iyo morale ufise urayamana cyane?
Morale kabisa, nemanye imyaka ishika 15 ko je kuva ku myaka 20 nabaye umuririmbyi muri gatolika igize gatolika kundi mugizo nabatijwe birabandanya mba mu mihari kilo hashi nja mu muhari wa ingendanye nja muri jene eka imihari yose yivize morale kuri igize gatolika ubwo rero birabandanije mu mutwe wanje naho harimo ubwenge bwo gufuntana niyo mbona ngo nagirandirimbe indirimbo bita igifuna vonano cubganwa ndakimarire mu byumve tufashanye navuze icyo cyambere reka nungane ndakimarire umvirize ha byari mana je ndaririmba igifunda vonano kiyoela abaru undi kijoera nurwanda kijoela na Kongo mani kijoela na Tanzania Bujo mugabo amerwanwa wundi kubera yo ko nawe azobumumwe no Bujo mugabo amerwanwa wundi kubera yo ko nawe azobumumwe la abana
yes Habyarimana ndashaka tuganire uburero byimbitse cyane tuganirize ku buzima bwawe bwa misi yose ku mibereho yawe ya misi yose ngaha tugusanze kugweru nawe urumurovyi
keshi nabanje kuba umurovyi dukoresha cyo bita amakira hama dukoresha imizigetera kuko amategeko ya byanse baratwiruka ko ubwo twarirutse turasonza turanyoterwa mu misozi ariko abanya kubaha baramaye icombo ndagibaho ukwezi nongera na demobilizwa inyuma y'ukwezi yindi zitatu nongana garuka wo bita Jean-Jabani na Abdul bongeye ku muri cyombo ndagimanya imisi itatu niyo mpamvu rero akamwemo ko kuririmba kabandanye ku isi yego kabandanye inzobe kabandanye igishenye no ku mana kezi ano se ku mazante do sante do Burundi do okay Africa community ngirango turi kumwe nawe
yes I turacabandanya twiganirira utubwira utuntu n'utundi Habyarimana murumva yuko abakunzi ba iwacu Top TV twashoboye gushikira umwe mu bantu batweza cyane kandi twizera yuko tuzogirana nawe ibihe byiza cyane
yo yo okay
hanyuma Habyarimana watubwiye uti watanguye urumurovyi munyuma
nukuri bene wacu nta kazi katambuye mu biganza byanjye nararushe kwaba kurima nje ndiyo kwaba kuroba ndiyo gusoza niko kazi mbese vizemo morale cyane ko katuma tubonana namwe
ubu tuvugane umusoza
ubundi musoza kabisa kandi vize morale
ubu ni tugiye hajya mu mazi wo dukura ngaho katwegeza hariya
no ubwato bwanyu ni burya icombo cyane ni kijya mimi nataka kuyenda kuvunjika munyavu na pata samaki na pata hela none hela zangu zimekwisha ndiko ndarondera bwe yo nuko kabisa nyene nuko icyo mushaka tugikore mu isaha imwe inyuma y'isaha turangize kuko nimba z'umutekano n'akazi kuko amafaranga dukorera ni make cyane kandi aho dusohoza hagendwa isaha n'inusu murakoze
yes ngira ngo abakunzi ba iwacu Top TV mwamubonye ni Habyarimana twari ko turaganira tubwiye ati jewe ndi umusoza ndi umurimyi bivuze yuko atakazi na kamwe adashoboye gukora mu kanya gato tugiye kubandanya tuganira n'abandi bene gihugu dusanze ngaha umwe wese atubwira ubuzima bwiwe imibereho yiwe amaso yanyu kuri twebwe yes kubakunzi ba iwacu Top TV n'umunezero ugeretse kundi kuba twongeye kubonana uyu munsi twafashe urugendo tugera muri komine giteranyi izone ni Masaka turi ku mutumba wa Nzove neza na neza aho duherereye ku Gweru iyo tuvuze Gweru rero mwumva iki isamake Yes, ngira ngo ngaha murabona turi kumwe n'umwe mu bacuruza bisamake. Uyu iyo bamaze kuziroba arazifata akazikaranga hanyuma akadandaza mutama bakwita gute?
Je bagindwa bintu ni manager ume. Nkaba njejwe kuvuna inzara abarovyi. Kuko agasamake yukazanye ushaka iyushonje ndashobora kucanda kugirira fasta kugira ushobore gufungura. Kandi nkaba nyine nakajumuhaga firiti nako nguma ndabahereza kugafi hariya kugira ngo raza kajumu n'intanga nguvu kugira ngo tugume twimereye neza katwivukira no ku mazi ntangorane kandi nkabashaka no kubatura akarimbo kanje gusa nabuze amayeho gasohoza gusa nakurukundo warahitse dini ya Mungu.
Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwamubonye umusore turi kumwe aho dusanze ari n'umunyempano atubwiye ati jeje sakaririmbo reka tumuhakanye Iwacu Top TV nico tubereyeho kugira ngo tubafashe kumenya ingabirano zanyu tubafashe no kuzishikana kure gra twende
cha my name is Jemai from Zove urukundo ndagukunda rusumba ibindi byose iyo ndakubonye nezegwa birenze ndakwegereye ibiro biri yongera umwenyuriye numva shache gusara mukobwa warantwaye umutima baby warantwaye umushaha hara umura numwigeme wamwitegereza na wakakuraba mwahuza amaso mukaba mwiyumviranye ukaba umutwaye umutima akaba gutwaye umutima mbake mukobwa mwiza nyegera ndakubwire ndakongorere musokereze mepanse na umbwire igitumyu ndaba baby na umbwire igitumyu ndaba icambere mbwira kazina kawe kabe nk'amazi azinye umutima wanje ariko jewe narakwikundiye kirezi inkunze fatu kuboko dufatanye urugendo rw'urukundo rusagarare rushinga imizi rushurike baby gwamibyamwa by'urukundo kirezi gwamibyamwa by'urukundo mbake mukobwa mwiza nyegera ndakubwire ndakongorere mosokereze mepase na umbwire igitumu ndaba from zovurakirwe mbake.
Yesa yesa kuba kunziba Iwacu Top TV turacari kumwe n'umusore mwumva nawe nyene atavyorosha ariko kandi akaba abifatanya n'akazi ko gukaranga isamake hamwe n'ifiriti z'ibijumbu no kuvuga ngo abarovyi iyo bavuye kuroba ni waheza akabavuna umutsasa ikiciyumviro cyaje ryari
jewe mu bisanzwe ari umunyeshuri kandi n'incubwenge ku ishuri uko amashuri ndwi nari mfise nta shuri na rimwe ntabo wa mbere Kongru National yo muri 2012 narose sano na nitruwa seridesa
sano na nitruwa
seridesa ni ukuvuga yo jewe ubu nyene mayitari nsigongi tubikiri kubera yuko ndabona ko mfise akazi ntangorane naho byashe kwiga mugabo impano yo kuririmba ndafise n'indirimbo zirenga zitanu gusa kubera ataburyo bwo kuzishyira imbere kugira ngo zigaragare niyo mpamvu ntadisohoje.
Yes, ikibazo cy'uburyo nibaza yuko kitari gikwiye kuba uburyo kubera ko Iwacu Top TV iyo dushyitse ahantu hari impano nyinshi tumaze gushyira ku mugaragaro ndetse zimaze kugira n'aho ziva n'aho zigeze hanyuma musore nyibukiza akazina ka nyibutsa akazina ka
bintu ni manager me
bintu ni manager me ingabirano yo kuririmba yoyo ingabirano yo kuririmba yoyo uyizi kuva ryari
jewe ingabirano yo kuririmba ndayizi kuva kera nk'iyi n'umunyeshuri kubera hajya hageze kuririmbira amanota je ntaririmba y'undi muhanzi naririmba narabaza mwari mu mwari mbe tuzoririmbira amanota ryari kugira ngo mbe ndafonda indirimbo rwanje nzoririmba niyo mpamvu rero nabitanguye kera gusa ni bwa buryo ndakubwiye.
Yes, ati ni bwa buryo ndakubwiye uburyo ntiwihebure buzoza igihe cyose ku mwanya wacu hanyuma tukibandanya n'akazi kawe buke buke umusaruro ubona uza uko ushaka mu kazi kawe ku buryo bishobora kuzokuviramo gukora izi ndirimbo za
gusa iyo akazi ubona kaguhombera ntugakora ukoze rimwe cyane kabiri ucukare kugahiga kandi mugabo je niko nkora urumva nawe ucubyumva
bisigura ko akazi kawe
neza ntangorane
akantu karabone
karaboneka
akarimbo waturirimbiye nakinkumi mbega ufise umusheri
jewe ariko ubona nungana nkuko nkabura umusheri vraiment donc d'ailleurs
uramufise akazi nakiwe ni gute
akazi nakiwe bamwitwa Oya gusa akazina kiwe bamwitwa Uwidushimiye Everine.
Wamwita Uwidushimiye Everine. Gira ico ubwiye Uwidushimiye Everine kuri iwacu Top TV.
Sawa yuko icyo ndababwiye gusa sinakumvise subira mu gato kuko sinishura ibyo ntumvise
namakuru. Utubwiye ngo umusheri wawe bamwita Everine.
Yes.
Izina gikirundi ni
izina gikirundi. Igiwiwe. Uwidushimiye.
Uwidushimiye Everine gira akajambo k'urukundo mubwiye ntibiherere mu ndirimbo gusa.
Uwidukunda Everine, I love you so much. Aho uri wose yumva amahoro ndashaka gukunda kama kawaida.
None uteganya kubana na Uwidukunda Everine.
Ni ukuvuga burya abakobwa ni umuntu w'umukobwa mwizera wamutoye kubera umukobwa ahendwa n'ingoga n'ingoga. Nashobora kuba dukundanye kandi urazi umukobwa akunda amahera akubwira kuri uwa mbere mu rukundo kandi uri uw'icumi. Ni nayo mpamvu rero ntuva kubyizera rwose kuko tutarabonana tutaratwarana mu mago.
Ushatse kuvuga ko Everine akunda amahera?
Si kuvuga akunda amahera. Uno munsi umuntu ntashobora kwirigwana ukumva ngo arapfuye. Ikintu cyose urateganya kuko ntuzi ikibi iyo igituruka.
Yes, abakunzi ba iwacu Top TV ngira ngo murabibona turacaganira n'umusore n'umwe mu basore bamara irungu kabisa. N'umusore duhava tuganira ibintu byinshi, turamubaza ku buzima bwiwe, turamubaza ndetse no ku mibereho rusangi yo ngaha ku rweru. Hanyuma turacabandanya tuganira ariko kandi ari gukora n'akazi kawe kuko niko kazi kagutunze. Hanyuma turashaka utubwire muri rusange ubuzima bwo ngaha ku rweru ubona byifashe gute?
Ubuzima bwo ngaha ku rweru burifashe neza, gusa byifashe neza ukora akazi kuko iyo ugaya akazi urumva wishwa n'inzara. Ubuzima bwo ngaha ku rweru uzi kuroba uraroba utabizi naho bakakwigisha ugatimba ukemera ugakorera make kugira umenye umwuga muguvuze uwigize wa mutizi ndabibazwa ati mbe bambonye nkuza akazi sinibontwenga. Uraguma hataka dufise kandi iyo umaze kumara iminsi itatu ataka dukora uca wumva yuko ari noma. Niyo mpamvu rero hano ku kweru tubereyeho neza kuko n'uwimutse mutse niyo imana imyaka itatu aragaruka kubera urufi ko ngaha ujyayo iyo ururiye imyaka ibiri itatu ine itanu uragaruka kubaje nange byarashikiye ndatembera i Bujumbura birashikira ubuzima buranshanga ndavayo n'amaguru kuva i Bujumbura naje n'amaguru naje indwi zitatu kubera ngeze mu Kayanza natanguye kwinjira na zijya modoka zijya zitwara amazutu ibiki ndaza ngeze muyinga ku ibariyeri barayihagarika umupolisi arambaza wowe ko wenyine n'ibiki nanje kubera inzara n'akamara n'imfise sinamwishyuye naramurabye gusa ndamurabye ewana burya yavuza nteye inkoni arazintera ndinumira araraba ati umuhungu naho ndamukubise ndamurenganije aja kuraba mu mufuka cyangwa igihumbi nta kimusabye nguma ninumira kubera nifite agahinda kenshi ku mutima ndavayo rero ndaja ni Tanzania sinageza aha. Oya sinageza aha kuba navuze ati kirazira gusonzera aho wahagiye. Niyo mpamvu ngomba nshurike kwisuka naho kugira mpige ubuzima ndagenda Tanzania ndabayo amezi umunani ndagaruka. Maze kugaruka rero mara kubona yuko igihumbi ndagikorera mu ntoke generalimye ku buryo ntiyoza mu maso nkora mu mazi nk'uku nkihanagura nk'uku kubera amabavu yisuka kugira ngo ndonke ubuzima. Niyo mpamvu rero aha ku mazi nk'uyu tuhabaye uvuze ngo ugaye akazi urumva ntiho haba mugabo uvuze ati singaye akazi akariko kose nkore mu bosa je ifi nka zibaga amagana abiri ntaje najya nka murindi rajamwo munambwira ati simbanira ikintu hajya ndaguha ijana comoka uciye ubigira ati timbeba mbonye bambe ijana ntibangaye aho ntiho haba vraiment.
Hanyuma Germain ifi nk'iyi uyigurisha amafaranga angana gute umaze kuyikaranga?
Ifi nk'iyi urabona aha kuba ari ku kivuko iyi ndayigura icatanu kuyikaranga nca ndikarangira amajana atanu ikaca ibinoti ya bibiri.
Yes, urumva yuko harimo akunguko iyo ayiranguye amafaranga igihumbi n'amajana atanu ayigurisha icabiri ariko kandi hariho ikibazo
niyo ndayigurisha
inoti ibihumbi bibiri. Ikibazo kimwe fise kandi ibijyanye n'isuku byo uhangana nabyo gute kuko turavye ahantu ukorera uruja n'uruza rw'abantu tubwire ikibazo cy'isuku kugira ngo ibintu byawe ntibitere ingorane abantu.
Ikibazo cy'isuku nta ngorane cyotera kubera aya ni amazi hajya haruguru naho hari ayandi ya robino meza tunywa feshi asa neza niyo mpamvu mba twe twibereye hagati y'amazi niyo mpamvu ikintu cy'isuku tuguma tugikora neza atangorane.
Nashatse kubaza isuku rijanye n'ibicuruzwa byawe.
Isuku rijanye n'ibicuruzwa byanje
kuko nk'ubu ugerageje kuraba uravye ku meza abantu kandi niko vyamangaha ni gute ushobora guhangana n'ibi bintu kugira ngo nabantu baje gurisa maki umwe aratora gakora ko wundi akora ko ivyo bintu n'ivyira ko ushobora guteza ingwara abantu
uga umuntu aje kugurisa maki ntiyemerewe gukora ko iyi mbugita ijyamye ha ku meza urabona ikijejwe urayitora hamukagira uko ucaguye uraduza ugashira ku meza wowe niyo wotoruka kumbagaza ukagira ikintu uyijya ntibabinda.
Yes, ngira ngo mwamwumvise Germain nu avuga ngo udakora ntakaje. Yarize ariko ntiyashoboye kubandanya amashuri. Afise ingabirano yo kuririmba ariko ntiyashoboye kuronka uburyo kugira ngo ashobore guhindura ukuri iyo ndoto yiwe. Abakunzi ba Iwacu Top TV abamwumva bafise umutima wo gufasha nabo ngira ngo barashobora kugira icyo baterere kugira ngo uyu musore mubona afise ishaka ari n'umukozi ashobore kugira intambwe ateye. Hanyuma Germain turagushimiye cyane kuba wemeye kuganira na Iwacu Top TV. Ucugira na kajambo ushikirije abakunzi ba television Iwacu Top TV.
Nanje ndashima kuba tuganiriye umwanya kandi n'abakunzi ba television Top TV nkaba Iwacu Burundi ndabasuhujije mwese amahoro y'Imana bane natwe tubashe kuza muze muraza mutuganiriza natwe tubone ko turabarundi tuganira n'abantu nyine babarundi babategetsi batwumva no ku maradiyo badashoboye kutubona bagatubona kuri television byose birakunda kubera ubasha bwanyu turabashimiye. Mugira umutaga mwiza mubashe no gukora ibikorwa byiza kandi murakoze
ku bakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo murabibona yuko tukiri ku gweru nkuko mubibona turi ku mutumba wa Nzove zone Masaka komine Giteranyi intara ya Muyinga aho twashoboye kwishikira kugira ngo tumenye ubuzima bwa bene gihugu bo muri aka karere uko babayeho muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umutware umukuru w'umutumba wa Nzove mutama turabaramukije
natwe turabaramukije amaro y'Imana bane namwe
namwe kandi abane namwe nkuko twebwe dusanzwe dukorera television yitwa Iwacu Top TV ikaba ari imwe mu matelevizion ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi twari twipfuje gushika ngaho no munsi kugira ngo dushobore kumenya ubuzima bwa bene gihugu murongoye imibereho yabo ya misi yose intambamye bahura nazo mu buzima twabasaba yuko mwotuganiriza kuri icyo kintu nk'umukuru w'umuntu
mu ncamake nibaza ko mu buzima bwa misi yose buranga bene gihugu biwacu novuga ko bwifashe neza mugo ha igihe bugorana bivana ko nk'ivuriro riri kure umva nko kwivuza biratugora nk'iyo umuntu afashwe nko mu ijoro sanga ari mu metero 15 ko mu rugo sanga nk'ubuzima bwa bene gihugu bwagoranye kugira aze kwivuza ubufasha bukagorana kuko usanga nta midugambira zishobora gushika ku mutumba usanga atana uburyo bwo kwiyunguruza abandi abantu baba birimizi birakunda kugorana ugasanga aho kujya bashike ku mavuriro nka Ruzo za Masaka usanga ari mbare rwose ubuzima rero bw'amagara nibwo ukunda kuba bubakitse cyane hanyuma n'ubuzima bw'amazi mu ncamake twavuga ko buragoye kuko amazi yo tuyakura ava kure ahantu bita mu Ruzo mu Kinyanguru nawe nyine arabagora kuko kugira tuze kuyakora dutwara umwanya munini n'amafaranga menshi nk'iyacitse urumva nibaza ko byoba byiza nk'iyo habonetse nk'amazi ku mabarabara ni ucyo usanga bagona bavuga ati habaye nk'ubufasha bokoresha ingufu zabo mu kwimba kumbure habaye nka budget ya leta ishobora kuba yo basayidira yego nibaza ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano turitunganije tumeze neza komite zijejwe umutekano ziriho inzego dukorana neza mu ncamake muri rusange mu bijyanye no kurima n'imvura umwimbo byifashe neza bikoragwana gusa n'iby'amagara n'ibijyanye n'ibyo bisata by'amazi yego nibaza ko atanga ikiyaga gwe nacyo kiriho abanyakirundo tubanye neza imitumba duhana imbibe cya gakori tubanye neza n'uwikayove n'isawa imigenderanire bandanya mu ncamake yego muri rusange nta ngorane ubuzima bumeze neza yego nicyo mbona mu buzima bw'igihugu hanyuma mu bijyanye n'imibano nta bintu je nobona by'imidurumbano cyahese gusa utuntu tujyanye nk'utuntu tweze akaboregwe ntajya abantu ushobora gusanga baboriwe kumbure bagakubitana ingumu ugasanga bashwanye utwo nitwo bakunda gupfa hanyuma no mu ngo nazo murazi ko atazi imana zidakomanya amahembe mu ncamake hajye usanga umugore yashwanye n'umugabo wiwe bapfutwa bimbo y'umwe mu kutunyuruza dutwara muka nagiye gupimisha ubundi nawe kashaka gacupa ibyo barakunda kubipfa kejo ugasanga bariko baragwana bapfa utuntu nk'utwo nitwo dukunda kubona twigaragaza turagerageza ro nk'indongozi tukabumviriza nyuma tukabahanura ibyo batatiye ko tugasubiza ibintu ku musitari hanyuma bikagenda neza ku bijyanye n'ubutungane turabumviriza nta bantu bagifa guhahazwa ku murengo bajanwe kwa OPG mu migambi ya leta mbyeyi leta nkozi bigenda neza baratwumviriza bakitura nyumba 10 bagaca ku mukuru w'agacimbiri gucyo kuduga ku mukuru w'umutumba binaniranye tushaka kubishikiriza inyamirama nk'iya bakomerekanije ara batatu komerekanije tushaka kujwe ne gihoma sentare bikabandanya ari bijanye n'amatati tubona ashobora kuba ari maremare atoca kwa ba OPG nyaba dukubudukorana neza n'inzego zacu haba ku zone canke ku ikomine ni sawa mburana myinze abanyagihugu bacu bituye nka chef de zone chef mustanteri barabumviriza neza cyane nta wanjye wangura mu camake ikomine umutumba wacu bipanze neza yego nuko bimeze mpanze neza hari
abakunzi ba iwacu top tv ngirango mwamwumvise n'umukuru w'umutumba wa Nzove aho atubwiye ubuzima bwo ngaha ku mutumba rongoye muri rusange atubwiye ubuzima bwa bene gihugu uko babanye uko babayeho ariko kandi hari ibintu byinshi tuba twipfuza kumenya namwe hari ibintu byinshi muba mwipfuza nk'ubufasha ariyo mpamvu twebwe tuba twabashikiriye kugira ngo tumenye izo ngorane mufise izo ntambamye mufise tubabere ubuvugizi zishike kure wavuze ati ikibazo cy'amazi ikibazo cy'ivuriro abana mbega ikibazo cy'abana naho amashuri bimeze gute
abana ku mashuri mu ncama cyo mu rugero rwiza bariga kubera ko amashuri harayo leta yatwubakiye natwega abanyagihugu yawe twiyubakiye baheruka no kudusanurira muri komine amashuri yari yasambutse mu bwoko rugero mbona rw'abana bahari mu ncama cyo nibeshi harakenewe kongerezwa amashuri mu ncama cyo hanyuma nayo ushobora gusanga badasize hasi neza ugasanga nko hasi kumbure hakeneye nk'ipavoma kugira ubucafu n'abana bige ahantu bameze neza ikindi mbona cyo kwiga ko ubufasha wa mbona buba bukeneye ku mashuri ibintu bijanye n'intebe za kijambere z'originale usanga nyinshi z'inkubu zarashaje ko zisanga zarakozwe zamani harakenewe nk'amatebe meza ari originale mu ncama cyo kubigo yego no gusiga hasi ko usanga kenshi agiye usanga bica bwinga nko mu bivu usanga kumbura inkungugu ni nyinshi mvunja ugasanga ni kirenga yego mu cyamacyo ko kubyanya n'imirire barafungura yego ibyo kujya biraza barateka abana bataha bameze neza hanyuma n'umurindi wo guta amashuri waragabanutse abana ntibagihe bagose bimeze neza
ego ico nico cari kibazo canje gikurikira uvuze ngo umurindi wo guta amashuri waragabanutse abana baratonda ku ishuri ariko je aho nari mfite ikibazo cyane cyane urabona iki kiyaga turiko ni kiyaga kirimo amafi kirimo ubuzi bwinshi harimo gusoza icyo kintu ni gute mushobora kugwana naco kugira ngo ni gute mwashoboye guhangana naco kugira ngo abo bana boye guheba amashure bagume ku mashure mu gihe tuzi yuko ahandi iyo tugiye dusanga abana bakunze guhura niyo ntambamye yo giha amashuri kubera kwirukira cyane kurondera amahera hakirikare icyo kintu mwashoboye guhangana naco gute kugira ngo mu gice gicike
mu ncamake ngaha twarakoze birakomera gose kuko ntibyoroshye twarinze gukorana n'abarongoye ngaha abantu usanga barongoye ibi byambo ngaha tukavuga ati umwana muzobona ngaha ageze mu bigero by'imyaka 7 kuduga akwiye kujya ku ishuri no kumukubita atabyo kumurabira inzobe tukagirisha inama bene gihugu tubabwira ko umwana azokubitirwa ku kiyaga kwije kujya ku ishuri ari kumukubita ntihagire umubyaza kwirirwa rekarama ngo umwana wanje bamukubite umuntu mbere yo kugira turwanye izo ngorane turabwira n'ikimarine gicunze ngaha ati mudufashe ugo ruja n'uruza kuko amara nta kazoza arimwo nibaza ko leta yama yahimirije ko kazoza nziza y'umwana itari mu ibarabara cyangwa itari mu marayifi ahubwo iri mu ikaye abo babyeyi bagiye barabyumva abamarine baradufasha inzego zirongoye icambu ngaha ziradufasha n'abarongoye korineri nabo nyene turafadikanya hamwe umwana tumusanze ngaha bikaba ngombwa ko duca dufata ingingo yo kubahasha uburo byaragabanutse kuko habonye n'abandi nabaye batangiye kurongora ngaha barongoye ibyambu habo bakubise babona mengo babononeye umutekano bamashuri barayamaze n'abandi bashabona akari bati murabona bimwe twabwiriza babandi ubu bamwe barabaye abarimu abandi bamwe baraja mu biro bya komine abandi bagiye kwababura amatari ubu abandi ati bagiye kuronka ibiti bitandukanye baratahuye rero ko ata muntu yoza gutwara imodoka arimo araza gupasagura amafi ngaha mu bana n'ababyeyi barabitara ku kazonza nziza iri mwikaye cyangwa ku mashuri niyo ngingo twafashe twakoresheje mu nyabutatu mu nyabune mu kuvugana mu nzego zose tubona zoba zihagarariye mwako karere yego nuko twamucamuke twafashe ingingo kandi byarakunze ubukurugero rwiza abana ntibagihe bacane hanyuma ikindi cyafashije naka kantu Rwanda gugaye ni Rwanda rwadutwara abanyeshuri cyane bumva ko mengo umuntu agiye akazana telefone cyangwa akazana agapira keza akabona ko mengo agiye mu Rwanda niho byomworohera kuva rero naho u Rwanda n'u Burundi imipaka yugaye byaragabanije akajagari k'abana batamashuri cyane ko babaca babura iyo baja Tanzania naho bagenda kunikure bica bituma babimugori kunyengene azogera atarakwiza imyaka 20 cyangwa 30 ibyo navyo byaradufashije
utubwiye uti kuva u Rwanda gugaye imipaka yago n'u Burundi rugukugara imipaka yago n'u Rwanda byarabafashije cyane abana kudata amashuri icyo nico kindi kibazo nari mfise mbega ko tuzi yuko u Burundi bwari busanzwe bubana n'u Rwanda mugafashanya mwarashobora gusimba mugakorerayo aba urabona ngaha turi ku mupaka kandi ni hafi cyane gusimbira mu Rwanda ugakorera amahera hanyu mugataha mu Burundi cyari ikintu gisanzwe cyane mbega kuri uyu mwanya nta gahombo mubibonamo
agahombo kubene igihugu batoyo usanganye ne bashaka imigenderanire bazi ko abantu babirimizi bo barashobora kubona ko mengo akoye ikintu kandi cyaranavuye nyine umuntu agiye gusoma ashobora kubona ngaha byananiranye ugasanga hari akumbura agiye akazana runaka kubene igihugu agahombo ntikobura bibaye ngombwa bigakunda dukoma amashyi byanse naho kumva z'umutekano ntitwogurana umutekano wacu utwo tujya kuko tubandanya kujya by'iwacu mugo bibaye ngombwa amareta kumvikana aho kuri ubwo bakabivugana inyungiri imwe ntibyosa kuko je ndi buze gusumira iwawe ukatumbana ngo singure ntibyosa n'umuntu yagumye mu nzu umuntu agiye kuronka kurondera handi cyangwa gukora akantu runaka kumbure katari ngaha yego agahombo ko ntikobora mu ncama kimwe y'urusange twitora kabona ko abanyagihugu usanga hari utwo bazana cyangwa akazana utundi tuntu natwe baza ugasanga natwe agakoko kaguzwe na kandi kinga kaguzwe n'utundi twaguzwe cyangwa ugasanga impuzu nyinshi zamenetse ziva mu Rwanda mugabo ngaho udashobora kuba wuzitora hagufi mugo tugiye ngo ngaho igahara aho zambuye ugasanga impuzu zadusaye mu cyane gusumba uko zoba ziboneka ubu kumuye kubera ko baba babanye nabo rero barahomba abanyarwanda natwe mu gahombo ntikobora yego mu ncamuke musange nuko tubibona
ego mukuru w'umutumba turabashimiye ku muco muduhaye ijambo ry'agasunuzo canke icipfuzo
kwebwe turabashimiye cyane namwe bwe kwa mushitse ngaha ya mwashika ngaha tugatanga amakuru mukatuvugira mwe muri hajya imbere kuko ngaho urumva kuza gutelefoni yo biratuvuna mugo w'umushikino tukaronka iterambe twumva amaradiyo nko mu bindi bihugu usanga hari ari karatangaza ibintu bya bene gihugu ari nkino z'umupira zabaye naho zitokumva bavuga igikipe runaka batumiranye izone runaka ikavuga ati batumiranye bakawuzomera birateze abantu cyari ibyo twakoreye ngaha ku mutumba tukanabibereka mugaca mutanga publicite ku maradiyo byoca bituma natwe abakorine ku mitumba inzego dukora dufite morale ati naho tubikoze tuzobivuga hari natwe bumve ko turi ku kintu turabashimira rero bamenye ngo twebwe iyi murari mwoyigumana n'ayandi maradiyo ahubwo mukabatera kamati bamutembera ntimugakorere mu biro musohoke mwegera bene igihugu mubumvirize kugira mutuvugire aho tutari kugera bivugiye kuri radiyo abantu babyumva bose ko kugera saa moya te saa tatu abantu bagiye bahejeje gufungura baca bicara impande y'amaradiyo bakumviriza amakuru radiyo twumvisha amaradiyo ibyo biri ngahanzove bica byumva n'umunyabujumbura niba ari sisiteme ibujumbura bakoresheje kugira batere imbere mu bubaka ibiro by'umutumba baca bumva ati abandi bakoresheje porogaramu ye numva twe turabashimiye mu ncamake nuko mwohora gutyo mukaza muraduserukira bene igihugu mushikino kandi nk'ibi mukabivuga niba ari icyo tuvuze kigakunda ko nk'ubu urabona nk'umunara wa limiteri uri kure ngaha rezo iratugora rwose kuko bangombwa n'uwari mbere naho uri hajya turawutora mubwo byo bangombwa muduserukira mukavuga ati barakeneye gutelefona naho baba basinziriye nk'ubu Jesse no gufata amakonegisiyo ngo menja kuri WhatsApp nk'uko n'abandi bazijako mubwo abandi usanga niyo basinziriye ari mu ruzo canke ariyo za muyinga abagaramye ari kuri WhatsApp natwe tukabonana ibingira byo bari byiza cyane mu bandanje muzamara tugendera yego nibaza ko twobashimira Imana ibaheza gire cyane yego mu buzima bwanyu bwa minsi yose yego murakoze Imana ibaheza gire
namwe Imana ibaheza gire yes ku bakunzi ba iWatch Top TV ikiganiro twari ko tugirana n'umukuru w'umutumba wa Nzove na kigarukiye ariko kandi nimwibagire gukora ico bita subscribe mukoreshe ya mukore na comment kugira ngo ivyiyumviro vyanyu bishobore kudushikira ariko kandi mukore na like kugira ngo tubone yuko ibikorwa vyacu biriko birabashikira murakoze cyane.